sure. Kawa mna kau, bermaaf na hatori. Ya, aku kore hei mungkin kusela. Sela kukia, koi gana taru mas kaula, ya kufilip. Ya kaya kaki, sela tempe kuan kemi, kaho kwa takutia. Maro.
Taki he toltaha i utua patio i he tau utortonga. Katakoa ki he ana mahakatuna huei. Katakoa ki a Rona ke loto. Ta mafua ki sen Bruno. Oua ke loto sisi. Baka mata ufonua. Katakoa ki he tahata eike Pai seka o Noe, ka te he koki he tohon pule ako, o kau kolau e ki kaka me tonga, ka te he koki he mo fai i fi, ka mo e kau i fi, ka mo ki mo toko toa pe, ko mo mea mai he koni e tau kau toa taha e he maalali koi e tau patakaha wa e. Tau tuka whawhetai ke tamai he rani kama ke tau ausia e koukoini. Ke a whahole mole pe ko ulawe i te u api taini. Ka koe uinga koe whaino maari e koe ku whai atua e loto hou ma mooni. Tuna koe ki uthine motua se kia Italia o ka Filipe Tukia ko whakahoko atu e koukou koe he koukoe ni. Te a koe uinga pe e ma Kia lele mai te kōkoe ni, koe uhinga pe koe uruaki, koe si Poupou, te palestene lahi, koe tamasipuri miskara koe o tōna. Ea mamasini mau whainga maari e te whai ha pai whatongi e ki ai i ene mea mai i Bisema. Ea whai ai ai maa whana noa ia, koe ngā pe koe maa i moa pe a moe ngāwe ka whakaka koe ni oku a rurotonga whakahoko. Koe rua pe ki ai o whai ae manatu oka, whai toka, koe ngā pe mo mea e koe motu aia koe rina kai ke whakaumata a mahia ni ati a koe risko tukou, na koe whangakui, ni ta whake ni hia, whakasi uola, koe a koe kita, ta whakoe ka wapalu o koe ai ae manatu mori au hito, na ki nau tolu na nau kau, ni ki kau koe risu a me. Ka kore mai pe hoa ki ana ki whaingamaari e kei e te whai mele ki whaingamaari a whaingamaari
e. I wish today in English I blame that on my Tonga high school parents. The rest of me is true DePaul College blue. My uncles went there, my grandfather went there, my grandmother went there before Queen Salata College, my great-grandfather went there. Ko hoku ki ngoa, ko Filipe te waki senduri tukia. I was named by my grandfather for the 100th year of DePaul College. So this is a very important night for me tonight, and I just want to wish the band, I hope you had a good trip. Have a safe trip back to Tonga, and God bless you. I give the mic back to my wife for our Tauluna and Kisina. Aloha.
Again, Tainai, Mama Kia Loto, Tungon Kureako. Koe Loto, Iao Kakapa, Kaukange Koe Lau, Koe Kiteni Koe No Toto, Mai Koe Heponi, Oku Fuak Kotoa, Teia Ki He Fononga Eki Mei Tonga, ka tak fa mo mo ka ke i lo ia e motu a ko ni ta ne fa ka le mai fi ka ta ha ta to mai se ni so pin i ko e mi ke ko ni ma ta i pa ke ki fa ka o ke ngal de nei ni wa te ka ko e fi fi la ni ta ka fu ta he bo ko ni ka mo mo pe se ke ta la te ki bu ke pe mo fa no ma ri e fa e ta ta pa fi te ko pe mo ka ma ko ni su tu ku ko na pe ko ki sa ka sa ngai to ma hai te ko fa ka le a ta mi ya Thank you.
Να βγάλω μόνο η τελάτα να υπομονώ να υπέσω το κουμπό.